Bo, there's nothing for free, yes? You give me something, I give you something.
Nkathele wena. Uyahamba uyophuza utshwala lapha angabe uyabuza usinakekela la ekhaya. Kumele ngikhokhe ngomzimba wami mina wena uzoqala nini kuba indoda. Start acting like a man, man. Grow up. Be responsible.